Israel. Mona konya janong bakhulo ritile go Alright mona konya janong ritile go bitsa mo councilora Stone Molawa gore tlo be ya lefoko before fa family go leboa Stone Molawa a le tengate
Futa go modimo e rata gang ke a le dumedisa mo le le matla la Jesu Kriste. Amen. Fa ke simo le peleko ka go raba le sika kere. Ba gaetso re lla le lona re utlwile re bone e bidane re itlhobogetse. Me ka re go lona ka re modimo ke o itshwarelleng ka yene. Ke bua ke dumedisa kwano si ruti sa selenteng ka kwano ke dumedise all the public representatives any councillor o ka tswang alefa ke dumedise batirelo khaso le ditsala tsotlhe tse di lenteng ka kwano ka re bagetso ke lebogetse go tlhagwa lona le ri rile motlotlo tota le bontsitse gore mo Moses Kotane mo wa 33 mo mogwase re ne re ntshitse sekgantshwane ke bua ke re kwa go lona bagaetsho ke tsene mo go tsa masepala ke re masepala wa rona wa Moses Kotane bagaetsho wa le kopa gore go na le diporojeke tse pedi tse di leng teng diporojeke tse ke tsa go baakanya tsela ke diporojeke tse di tswang ko provinceng ke projeke ya go baakanya tsela go tswa ko R510 ko difemeng go fitlha kwa Sun City kwa tsela e le senyegile ke di-pothole re senyegelwa ke dikoloi ya nne ke re bagaetsho le ga re ise re kgone go bitsa morafe gore tla yang projeke keye ba seilwe ke nako a re ba feng tšhono ba simololeng ba ba batlang go batla gago batla ditiro koo ba letleletswe ba di-tendera le bone ba batlang go sapa ba letleletswe go ya go ipatla ditiro koo mme a re di-tendera ditsela tse re 'ireng ka bojotlhe gore re bona gore di a dirwa re di sireletse e nngwe ke yang kwa moruleng mme re ntse mo letsatsing sebaka tla ke se ke ka senya nako e pe fela ke re ke a leboga
mme ka ntle o tshenya nako bagolo ba ka ka boikokobetso re le mo letsatsing re kopa re le hulere a tlo emela family go leboa re a kopa ka boikokobetso bagolo
ke a leboga re moradisi a ke simolola fela ka go leboga ba botlhe ba ikileng ya re ga ba utlwa mokgosi o le dilo tsene ba di rulagantse ba di emisa mme ba tla golola le rona ke leboge baruti ke leboge tirelokgaso ya Aforika Borwa go tsaya karolo mo go beng ngwana wa rona ke leboge le bao ba re iretseng ntlo e ya ngwana ronae mme ke sa lebale le bao ba re baakanyetsang kwa lapeng le bone ke a ba leboga la bofelo ne ke re ga re tloga fa re fa lapeng fale me re go na thogana seo se ka tswang seleteng bo magasa bo le hulere ditsala ke solofela ga le gomotsegile gomotsega me le se ka la ira fela kwa le hulere a ire ga go ntse yana le ire fela ga ke le bona ke a le boga
me re tla kopa gore re bine temane ya sefela e re morago ga temane ya sefela re kope moruti wa rona yo Lara e ne le Sunday school member wa hae gore a ramogelele tshwaro re tsebe go tsamaya ka kagiso mo re nabe le rona ke kopara mo ile tshwaro ka bakala hore setse ba ile ende re ho kupiwa gore re skeralo ra ha re ya go gae
ba ne ba kopa gore malomo a le ba re batla tlosa ba ne ba ba kopile ya family gore ba tlisa
all right family ka bakala hore ne re ho potse tlo sebetswang mo ke le family ko pore di gare di tle di tlobewa di tlatloswa ha ba tlo sebetsa me a re bina temana se fela re letlelle family go tla gore tlobea di gare ba ba tete
ma samkele no fefe ufefe lenkosi yethu Jesu Kristu uthando lukaThixo uyise ubudlelwane nomoya ingcwele maphumule kuthi sonke ngoku kude kusephakadeni ngokristu inkosi amen
amen
hambani ngoxolo xolo lenkosi malube nani ngokristu inkosi amen
Ha, 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 ha.